uNyazi Lwezulu uThixo khona emhlabeni uShembe ngokokubekwa uNkulunkulu ukuthi ngibe yihlo ngibheke umuzi kaNkulunkulu esikhumbuzweni kwaMashu lapho uNkulunkulu wasebuhleni ngonyaka odlule kulomuzi kwaMashu kwaze waguqula ngisho igama lakwaMashu wathi sekuthuleni lapha ngonyaka odlule kwakuwona lenyanga esikuyona uzibandlela uShembe wasithuma abantwana base-Afrika ngesililo asizwayo ezweni lakithi sikakhulu kulolu hlangothi lomhlaba endaweni yakwaMashu abantu abaningi abazokwazi ngoMashu bazokhumbula ukuthi uMashu wavula ngeminyaka yo-1960s okwabe sekuqala lapho ukufa kwaMashu kwabulawa abantu ngehluku nangendlela eyayingenambithiseki kahle futhi lapha kwaMashu iyona ndawo yokuqala yaba isizinda yokuphuma kwabantu bethu abantu bayolela inkululeko iy'nsizwa ey'ningi nobhuti bethu abaningi nobaba bethu baphuma khona kwaMashu beya emazweni bayozama ukulwela izwe izwe lakithi-ke isikakhulu kulolu hlangothi lwakwaMashu laba nesililo esikhulu sizalwa nje thina sisuke emakhaya sifike siphinde sihlale khona lapha kwaMashu sihlangabezana nalesi sililo sokubhubha kwabantu abantu bebebulawa ngendlela engazi ukuthi kubulawa iy'lwane abantu bebulawa ekuseni emini ntambama loko kwakulandela isiprofetho esasiprofethwe bantwana basezulwini bantwana base-Afrika sasiprofethwe inkosi umqali wendlela uBhombela njengoba namhlanje uBhombela esefikile isibili eseuNyazi Lwezulu imbani yasezulwini uBhombela waprofetha uMashu kuseyizimoba le ndawo indawo kaMqhawe ngaphansi kwenkosi yamaqadi kodwa yadliwa amachwabanswana amachwabanswana ayidla le ndawo yayisigcina isibizwa ngoMarshall Campbell okwakuyingisi elafika lazocanda izwe lakithi wagcina sekuthiwa kwaMashu umprofethi wakithi inkosi uNyazi unkosi umqali wendlela uthi maye fike eVerelem uyaprofetha uthi la kuzokwakhiwa umuzi omkhulu la okuyobizwa kuthiwa ikasilwe kwasiphela abantu bayobulawa ekuseni emini ntambama abantu bayokosiwa ngempela kwabanjalo lesi siprofetho safezeka ngoba sasisho uNkulunkulu okuhambe kwahamba kwafika inkosi uthi ngole nkosi inkosi enyanga yezulu yasithuma ngeshwa ke ngoba iy'ndlebe zabasemhlabeni ziyasinda isheshe zizwe kwaba nzima nakobaba babekhona ukulalela inyanga yezulu mayithi ngakheleni lapho abantu abami umuzi ngoba ngifuna ukuzogeza leli gama elakhulunywa ubaba umqali wendlela uthi koba kasilo kasipheli ngoba lesi sile asipheli akwenzekanga kwaze kwayinkosi uthi ngole nkosazana inkosi uthi ngole nkosazana itheke ma ihlala esihlalweni sasezulwini yahlala nathi sesivuleka amehlo sesikhona yasithuma sahlangana nabefundisi abefundisi bawuthatha umthwalo bawubuyisela kithi bathi cha umsebenzi unikezwe nina kuhambe kwahamba-ke kuloku luvindi ngenxa yey'khubekiso ey'khona kwaMashu kungahlanganeki kuxatshwane kuphikiswane kwagcina-ke sekumile kanjalo kuze kwafika uNkulunkulu uNyazi Lwezulu
yalutanda obuli
ngikhuluma ngendlovu enyathela nyangazi umhlaba ingwe yethu eyikhothi idlala ngoba bayijijimeza ngapha nangapha kodwa yona iloku iqhubekile yenza umsebenzi wasezulwini uNyazi Lwezulu mali ngibizile lithi shumayeli ngishintshile idate yokuza kwamasho ngoba basezulwini sesivumelene nabo kukhona izinto eyisele ithi ke inkosi asebuhleni ngizomemezela mina angisafuni manje kumemezela omunye umuntu ngizomemezela nini ukuthi mina ukuthi umcimbi okuyogeza abantu kwamasho uyoba nini masifika ngalolo suku ngizokwethula inkosi yamakhosi udaba lokugezwa kwabantu thina sasazi ukuthi uShembe uzogeza abantu abafa kwamasho neyingane ezayilahlwayo neyingane ezaphuphumayo ezikhalayo zivukela kubantwana bafike njalo emzini kaNkuluNkulu bekhala iy'nyembezi ngase ngifana nomuntu ongathi uyagula ekhanda ngoba ngitshelwa izinto zonke iy'nsuku ekufanele ngiyithulele abantu bafika ney'bonakaliso belele ebuthongweni kufika imindeni yabo ithi sizwile uShembe ukuthi uzogeza abantu nathi sicela ukungasali kufika iy'ngane zithi iy'ngane sesibadala saphuphuma salahlwa lapha kwamasho uShembe njengoba ezogeza abantu uzogeza thina futhi uShembe njengoba ezogeza abantu uzodala thina kabusha bantwana base-Afrika yaphithanisa ikhanda le ndaba ngangazi ukuthi ngizoyibeka kanjani uNkulunkulu ngayijuba ngosuku uNkulunkulu ayihlehlise ngalo umhla ka-August 8 ngayijuba wesethi ubaba konke lokho ozokukhuluma ngiyakwazi uyikuphi okunye okusho ozokukhuluma ngithi inkosi yamakhosi sekufike amasosha omkhonto wesizwe athi amasosha omkhonto wesizwe awasabutholi ubuthongo kusho la waphilayo-ke manje athi awasabutholi ubuthongo kukhona amasosha asengathi aphithanelwe amakhanda mayebuzwa amasosha omkhonto athi avakashelwa amasosha ahamba ey'mpini zasendulo belwela lelizwe ngesikhathi bephumela ngaphandle abaqhamuka ko-Russia abaqhamuka ko-Tanzania abaqhamuka ko-German bathi labafowethu uma befika bezobikela thina laba baboniswa lezi zinto bathi asijwayele thina le nto ngoba asiwona amanazaretha kodwa ebusuku uma silele kufika amasosha athi amasosha uShembe simuzwe thina siseyintabeni silele emaweni lapho esafela khona nasemahlathini la esalahlwa khona samuzwa uShembe ukuthi uzobegeza abantu kwamasho abafa ngegazi igazi laqalwa ngathi ngoba ithini sahamba sangaphandle safike sabulawa yithe sabuyisa ibhamu sazonikeza iy'ngane aniboni yini iy'ngane manje zinidubula zingatreyiniwe zidubula ubunuku ithini esivukile ngoba uhulumeni walelizwe usikhohliwe akasinakile thina esafa sanganakwa abantu abakhunjulwayo labantu abayizilomo baze balinganisa ngomoses mabhida bathi umoses mabhida amathambo akhe alandiwe kodwa thina asinakiwe thina ngoba sasingamagerila singaziwa sasivesane nje sithunjwe sihambe siyosebenza sifike sifele khona lapho angatholwa siqhunyuse nangamabhomu sithathwe sifakwe emkhumbini sibhontshwe nemkhumbi amabhunu acelebrate ngathi emkhunjini asifakwe emkhumbini asibhombe sidliwe ofish uShembe kodwa uNyazi Lwezulu silizwile likhuluma eparadise lithi lizogeza abantu kwamasho uma kuze kwashaya umhla ka-31 ningayanga masosha ningayanga esikhumbuzweni kwamasho awazi nasesikhumbuzweni lamasosha awakholwa athi sikufune saza kuthola maningazange nibatshele ababusi ukuthi abasiyele esikhumbuzweni kwamasho basitshelele abashumayeli bakhonto abasicelele onyazini ukuthi sicele ungasali uma sekugezwa amasosha ngoba nathi ziyingxenye yithi futhi esalethe ukufa emhlabeni bantwana base-Afrika ngoba le ndaba ngifuna ukuyiqoqa kwathi uma ngekwethula uNkulunkulu yabheka entshonalanga inkosi abheka empumalanga yayisithi ehhe ngiyababona bayakhala yayisithi uyazi ukuthi majiya ngalanda abantu ngabashiya emngceleni ngesikhathi ngiyolanda abantu ababefele e-Robben Island ngabashiya emngceleni labo bantu engabashiya emngceleni basakhala namanje ngizobalanda kanye nabo bonke laba bantu
iwe lamuzi okaShembe seluphelile uhlupheka iyo le ntyapho sesiphakathi shele masosho alamdala alekwenzenjani I am here.
Bantwana base-Afrika zibukeli zasezulwini nani ikhonzi zasezulwini uShembe uNyazi Lwezulu useze makhunywa ngokugoqa komhlaba useze ogoqa umhlaba ngoba uzodala isizwe kabusha uzodala abantu uzodala ukuthula ezweni ngoba ukuthula okukhona ezweni kudalwa yile mphefumulo eyuvanza efayo njengoba nje ngikhuluma la ngikhuluma endaweni okuyiyona yona uNyazi ube namaqhinga ukuthi kuzokwenzelwa la epaki bonke labo bantu abafela la epaki babonakala begcwele lapha emzini wenkosi esikhumbuzweni bekhala iy'nyembezi bethi abazali babo beze bazobabika uNkulunkulu nabo balande ngoba bafela emgwaqeni bafela kuphoyinti bafela kuphi safika-ke isikhathi-ke bantwana base-Afrika lafika uNyazi uma lifika uNyazi kwamashu lifika iy'ndaba sezinkulu bantwana base-Afrika ngafushane nje uma ngizocaphuna insizwa yakaZulu ebukhosini ngithi indlu yase angisazi noma yathi indlu yasegazini bafika lapha silungiselela ukwakha umuzi lo uShembe athi asiwakhe lo muzi awethe igama uShembe wathi ikhaya lempefumulo ufika unikelela umndeni wakubo indlu yakwabo uma esebuyela ezweni lakubo kufika amakhehla kubo athi lalela mfana wena ufika lapha ekhaya lempefumulo emzini kankulunkulu la kwakhiwa khona umuzi kankulunkulu ufika unikelela indlu yakwenu uzonikelela iy'ngane thina singama khosi thina namabutho afa ngesikhathi sophunga nomageba nizingane nina buyele emuva-ke uma ubuyele emuva ukhiphe inkomo inkomo esiyiqamba kuwena kuzoba u-10,000 ufike unikele ngawo esikhumbuzweni uthi nathi siyawakha lo muzi ngoba lo muzi bantu abami mntanami iwona esiyohlala kuwo ngoba asinayo indawo yokuhlala engcwele ngaphandle kwale ndawo yakhiwa uShembe sekuzofika lesi sikhathi kufika insizwa le nsizwa ithi ngithunyiwe ngithunywe iy'ngane ezaphuphumayo zithi lezi ngane njengoba kugcwele amaphara awadabuki ngoba kuyintando kankulunkulu noma kuyindala imiphefumulo yabantu eyafa yangatholwa yangangcwatshwa yafela emazaleni ingcolile ibuya neyingane ezalwayo ngoba ithi ifuna ukuvela ngaphandle ibonakale